Ono DJ sinyabi Nange nsawo wongo Fetu wakube chidongo Skills on the beat na remix Liza distrik yabi Putanya shots cut on tempo Sue no fake nigga will tumpa Masima bulicho na quest one thing So vida movie da bo like Santa Oh what a thing what a big bumper Mula mwa kanko sive kona kamba Unzempuli liza bibi obi ongamba Sinyabi all of you mula mwa gwengamba Chiganso kenzile koku mula maribi kuhanga Bagambe nzali nesala Echo chachiri njauza mulu kalala Raba wala lalala wanaba tulio bulala Muli wabali mwa mula mwa Dede yeah yeah Mula mwa Chanya batalina mula mwa Sitade Kastote muba ukunya Muli wabali mwa mula mwa Dede yeah yeah Mula mwa Chanya batalina mula mwa Sitade Sinyabi, ticha kukuba mbwa kulaba mwa mula mwa Ule mekubuza mula mwa Ula mbunyo mangabuli mwa mula mwa Zino mani mani mula mwa Chukatikulelele nsiye sigale kumula mwa Gakatambala toko wa kutoba omuntu Kukwana kulaba mwa mula mwa In fact iwe gugula kugoba Sao tewe janga kong Amba guatagezanga kong Evi gamba tobifanga kong Boyile mera kong Wachikule kakera kong Enkero chigezeko Katiganzo kenzire kukumula maribi kuhanga Bagambe nzali nesala Echo chachiri njauza mulu kalala Raba wala lalala wanaba tulio bulala
Muli wabali mwa mula mwa
Sitade yeah yeah
Mula mwa Chanya batalina mula mwa
Sitade Kastote muba ukunya
Muli wabali mwa mula mwa
Sitade yeah yeah
Mula mwa
Yeah
Chanyabatalina mula mwa
Sitade Kastote muba ukunya
Take another shot, Mr. Cameraman did it Watch me teach and make you dance pan one rhythm Rhythm, I make the naughty little boy kill him
Big up Africa Lovers, pick up the billion
Salute!
Mwa vata baku mule mwa day Salute! Vata sekera binge zangan queen
Salute!
DJ senior be a mash them day Remix wizard, you abandon bird
Put on your shots, cut on tempo Swear no fake nigga will tampa Masima bulicho na quest one thing So vida movie da bo like Santa
What a thing, what a big bumper Mula mwa kanko sive kona kamba Unse mpuliriza bibi obyo ngamba Sinyabi, all of you mula mwa gwe ngamba
Muli wabali mwa mula mwa
Sitade, yeah, yeah
Mula mwa Chanya batalina mula mwa
Sitade, kastote muba ukunya
Muli wabali mwa mula mwa
Sitade, yeah, yeah
Mula mwa Chanya batalina mula mwa
Sitade, kastote muba ukunya
Chewe janga kong Namba guatake zanga kong Evi gamba tobifanga kong Boyile mera kong Wachikule kakera kong Enkero chigeze kong
Ono DJ sinyabi Nange nsawo wongo Fetu wakube chidongo Skills on the beat na remix Liza di sinyabi
Mule mwa Chetu kakose mobotanwa Mule mwa DJ sinyabi